Bhazi rine madhaisipora, madhaisipora akavhura chikafu chavo kuzvidlira. Zvinovatika ndingoenda ndingovhara kukumbira ndizvevatire. Unofa nemweya wemachips, hakuna kukwira mabhazi ane madhaisipora. Unofa nemweya wemachips, vachizvitakira zvikafu chavo. Iwo wakati bwada. Idla madhoketa wakabata iwo wakarembedza remuchipeva bhegi yayo.